Nge ndumva umwuga wanjye w'ubukorerabushake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda. Ariko narabisabye ubwa mbere biranga ndataha impapuro nziriraho.
Byanze kubera iki?
Sinzi ikintu banyangiye.
Vugisha ukuri, nanone wabivugiye. Nanone wabishyize hanze, vugisha ukuri. Agomba kuba hari impamvu kandi urayizi. Nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira.
Baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima.
Nabyo ntabwo ari byo.
Turataha.
Bagomba kuba barakubwiye ikindi.
Nta kindi
bigize. Ugahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga.
Excellence, nta kindi kintu bigize bambwira. Naratashye.
Mu buzima bwawe meze neza.
Meze neza nta kibazo. Kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu. Ndi muri department y'umutekano.
Nashaka kuza nta muntu wo mu ngabo uri hano. Ko ndeba mureshya se cyangwa unamusumba? Mumbarize.
Mfite n'icyifuzo.
Gira vuba. Injiniyazi baratebuka ubundi.
Papa wacu, hari icyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndi umwana. Ndavuga ariko umubyeyi wacu, His Excellency binakura.
Gera ku ngingo.
Nifuje kuzabasura mu biro, nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose. Munyemereye.
Urashaka kureba uko wazaba perezida?
Muri sisitemu.
Umeze utyo bakakunyuzaho mikorofone. Ntabwo ari byo.
Murakoze nyakubahwa perezida.
Uguhaye umwanya winigure noneho.
Nyakubahwa perezida wa repubulika nta kibananira.
Minisitiri w'uburezi. Kiriya kibazo ufashe kugikurikirana.
Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika.
Ibikorwa bakorerabushake dukora ibikorwa bitandukanye, ariko se mu iterambere ry'igihugu turebye aho igihugu kigana, ni hehe mwifuza ko twashyira imbaraga nyinshi cyane nk'urubyiruko?
Aho mwashyira imbaraga cyane aho bihera ku musingi wabyo, urumva? Muranyumva? Bigira icyo bibahinduraho murica. Ndaza kubigeraho nabyo.
Ubu kuba mpagaze hano aho mpagaze kugera aho muri nyakubahwa perezida wa repubulika, ntekereza ko nta metero 20 zirimo. Ariko ababyeyi banjye bakuze ari abaturanyi b'u Rwanda, aho ubuyobozi bubi bwavuga ko abantu baturuka ahahoze ari Cyangugu muri Rusizi na Nyamasheke ari abaturanyi b'u Rwanda. Uyu munsi muri iki cyumba tukirimo turi benshi kuko hari abavuye Rusizi na Nyamasheke. Turabigushimira perezida wa repubulika.
Abantu benshi babaye hanze. Ubu Ikinyarwanda gisigaye gikubiyemo indimi nyinshi. Wabaye Bugande avangamo Ikigande, wabaye Burundi avangamo Ikirundi, wabaye muri Congo sinzi ibyo avangamo. Cyangwa nzabatumire mwese ariko. Muraho, muraho. Muraho mwese, mmeze neza. Abenshi muri mwe ngira ngo ntabwo duherukana. Mwicare, mwicare tuganire. Nge nahagaritswe nuko ngiye kubavugisha na mwicare mutega amatwi. Sivyo? Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza tugahurira aha. Ntiduherukana abandi ntitwari tuziranye nta nubwo twari twahura. Uyu ni umwanya mwiza rero. Ndabashuhuje, ndabashimiye imirimo mukora, ubwitange mugira. Hari ibintu bibiri n'amagambo abiri. Hari gukorera, gukorana. Gukorera, bahoze bavuga gukorera ubushake, abakorana bushake cyangwa n'abakorera bushake, buriya ni byombi. Gukorera ubushake ariko gukorana n'ubushake, sibyo? Mbanze mbigishe ikinyarwanda gike. Mwese muzi ikinyarwanda, muracyumva? Hari ikinyarwanda musigaye muvuga ntumva jyewe. Akaba ariyo duheraho tubiganire, sibyo? Njya mbona no mu nyandiko maze bihindura icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kwandika ngo nabwo, nabwo bivuze iki? Ahubwo icyo kiba ari ukuvuga ngo nabwo, nabwo bivuze byiyongereyeho, nabwo. Ariko ntabwo ni ntabwo, ni na na ta na a. Mujye muvuga kandi mwandike ntabwo. Iyo uvuga ngo ntabwo, nicyo bivuze. Biri muri negative, ni uguhakana. Naho iyo uvuze nabwo, nabwo ni irindi jambo. Ariko iyo uvuze nabwo, ntacyo uvuze, kuko ntabwo iryo jambo ribaho. Keretse niba ari ururimi muhimba. Ikindi, abandika hari ibihanze nabyo bivugwa guhereza. Guhereza byavuye he? Ngo namuhereje. Ntabwo bavuga guhereza. Guhereza nibyo mu kiliziya. Ni namuhaye, yampaye, arampa. Ntabwo avuga kumpereza. Ketse ari nk'ibyo mu kiliziya nyine, gufata ikintu kagihereza umuntu. Reka nkwereke irindi tandukaniro. Mu Kinyarwanda muzi ko mu muco wacu habamo inka. Nabwo ntabwo ari inka, ni inka. Ni inka. mwiherereye mujye mubisubiramo mubifate inka ntabwo ari inka ariko mu kinyarwanda haba guhana inka uvuga namuhaye inka cyangwa yampaye inka ntabwo bavuga ngo yampereje inka ntafite uko yayiguhereza ubwo bivuze kuyiterura inka yose ntabwo umuntu yayiterura kumpereza inka ni ukuyiterura yo guhereza nicyo kinyuranyo ntimukajye muvuga rero guhereza mujye mubivuga mu kiliziya mwagiye gusenga ku cyumweru muvuga ibyo guhereza naho nukumpa nukumuha namuhaye inka yampaye inka ntabwo bavuga ngo yampereje inka cyangwa namuhereje inka urumva muranyumva bigira icyo bibahinduraho murica ndaza kubigeraho nabyo naho murangiza ururimi rwacu kandi ni bya bindi byavuzwe hano by'umurage mu murage habamo ibintu byinshi habamo imico itandukanye habamo noneho n'ururimi ikindi nacyo abantu bakwiye kujya bamenya aho bitandukanira mu rurimi rw'icyongereza habamo to finish na to conclude abazi icyongereza murabizi ni amagambo abiri atandukanye hanyuma rero mwarabihinduye bivanga byose ikintu cyose ni nashoje ikintu cyose ni ugusoza kuko harimo rero ayo magambo abiri atandukanye iyo uvuze ngo iyo akazi gakozwe kakagera aho kagarukiraga uvuga ko akazi karangiye akazi karangiye karangira amasaha ya nayo ntabwo ngo gasozwa amasaha ya nayo ngo karangiye isaha mujye mutandukanya rero gusoza ikintu no kurangiza ikintu turumvikana icyo mbivugira ni ibintu bibiri njye mbisoma no mu nyandiko ubundi iyo utavuze ururimi neza icyo umuntu yasomye nk'abazi ikinyarwanda kiba gitandukanye n'icyo umuntu yashakaga kuvuga kuko unyandikiye wagombaga kuvuga ntabwo ukandika ntabwo njye nsoma nabwo nabwo na ntabwo biratandukanye ntabwo numva icyo wavugaga icya kabiri mbivugiraga ni bya bindi umuco tugira dushaka kunoza kuwuteza imbere uko bikwiye wa murage dukaba umurage nyine tubumbatira tugateza imbere ibyo byose nibyo abakorerabushake cyangwa abakorana bushake nkamwe urubyiruko ndetse urubyiruko rurarerwa rurakura ugomba kurerwa rero unyura mu maboko y'ababyeyi cyangwa y'abarimu mu ishuri cyangwa y'igihugu kiguteza imbere muri ibyo byose no mu murage umurage w'umuco cyangwa urimo umuco harimo indimi n'ibindi ariko byinshi rero aho bituruka ngira ngo ni abantu benshi babaye hanze ubu ikinyarwanda gisigaye gikubiyemo indimi nyinshi wabaye Bugande avangamo Ikigande wabaye Burundi avangamo Ikirundi wabaye muri Congo sinzi ibyo avangamo wabaye muri Tanzania avangamo Swahili izo ndimi twize hanze cyangwa tuzi ni nziza tujye tuzivuga ariko tuzivuge nazo nkazo nitugera ku Kinyarwanda tuvuge Ikinyarwanda sibyo keretse babandi babastari bagira ururimi rwabo iyo babifitiye uburenganzira bashobora kuvangamo ibyo bashaka ariko ukamenya ngo ni iby'abastari twese rero ntabwo dufite aya mahirwe yo kuba abastari twe dushaka kuvuga ibintu uko bikwiye kuba bimeze nibyo ariko reka ngere rero ku cyatuzanye hano ibyo byari ukubashyushya gusa ngo mususuruke hanyuma tuganire ibyatuzanye cyatuzanye hano no kugira ngo twitoze twige twibukiranye umuco wo kwikorera kwiteza imbere ugateza imbere abawe ariko noneho no gukorana n'abandi kugira ngo dushobore guteza igihugu cyacu imbere kuko igihugu nicyo duhuriraho igihugu ntabwo ari cy'umwe ntabwo ari icy'abamwe ni icyacu twese iyo twuzanye rero iyo dushyira imbaraga zacu hamwe iyo dushyira hamwe imikorere yacu tuba duteza igihugu imbere tuba twiteza imbere nta muntu ubaho wakora wenyine adakoranye n'abandi ngo uburyo nk'ubwo guteza abantu imbere no guteza igihugu imbere bishoboke nta muntu umwe wenyine ubaho wakora byose wakora ibyiza wenyine ngo bigirire akamaro abandi adakoranye nabo kuba rero mwaremeye mukitanga ibi ni ukwibukiranya gusa naho ubundi uwo muco urasanzwe mwabigezemo uruhare n'igihe cya covid yaragaragaye abakorerabushake hariho hose urubyiruko cyane cyane nimwe mvuga hirya no hino byarafashije rwose ntabwo byaga kugenda uko byagenze iyo bitazo kuba mwebwe n'uruhare mwagize Niyo mpamvu rero dushaka gukomeza uyu muco. Igihugu cyose gifite abantu nk'amwe bagera kuri miliyoni ebyiri zisaga. Bagira ibikorwa nk'ibi mukora, mudahemberwa, ndetse kenshi mudashimirwa ku mugaragaro. Ariko mukabikora muzi icyo mukora kandi muzi ko mwikorera ni byiza rwose nagira ngo mbe bashimire ibyo ni byiza cyane Ntabwoba ndetse bwo gukora ibintu bizima. Gukorera ubushake ni ugukora ikintu kizima. Mukomereza aho rero. Ndetse inzego zibishinzwe nagira ngo zumve ko bitagarukira aho gusa ahubwo bikwiriye kuvamo no kumenyana ntabwo ari ugukorana gusa tugomba no kumenyana ndetse tukamenyana ku buryo umwe muri twe bamwe muri twe bahuye n'ikibazo runaka bakagobokwa n'abandi bagenzi babo tukaba tuzi umwe muri twe runaka kanaka yahuye n'ikibazo kimeze gityo mureke tumutabare mukamutabare bitaragomba gutegereza inzego za leta n'izindi abantu bagatabarana nkuko mubikora n'ubundi mu bikorwa rusange byinshi duhuriraho hanyuma tukanamenya rero abantu tukamenya haba habonetse n'ibishoboka bibunganira muri rusange nabyo bigatangwa ariko ntabwo byatangwa ku bantu batazwi ibi tuvuga nibyo mukora bifite byinshi bituma abantu bageraho urubyiruko nkamwe ubu ni igihe cyanyu natwe twabaye urubyiruko ariko igihe cyacu kigenda kituvanamo ubwo rero gisigaye no guhindukira tukabarera tukareba ibyo mukora mu kuzana mu inshingano yanyu urubyiruko namwe imbaraga mufite ubushake mufite ugomba kwigeza kuri byinshi ugomba gukorana mukageza kageze igihugu kuri byinshi ndetse n'ababyeyi banyu n'imiryango yanyu yindi ibyo mukora ugakoramo batekereza yutekereza igihugu ubutekereza bawe yutekereza bawe ubutekereza igihugu abawe kandi ndavuga bitarobanura abawe no kuvuga abari mu gihugu bose ndetse bikiyongera bikaba baba abanyarwanda baba abanyamahanga bagituye cyangwa bakigenda bose bumva ko bari mu Rwanda bakavuga ngo igitandukanye u Rwanda n'ibindi ni iki ngiki icyo ngicyo rero mugomba kugikorera niki cyatandukanya u Rwanda mu buranga mu bwiza n'ibindi bihugu aho rero niho hava no gushaka gutera imbere amajyambere amajyambere rubyiruko mukiga mukamenya mukagira ubushake mukamenya isi kumenya gusa ntabwo ari bya bindi wicara mu ishuri bakwereka imibare bakakwigisha imibare bakakwigisha indimi baka kumenya binavuze ibyo iyo ubishingiyeho ugera kuki cyangwa wabikoresha ute kugira ngo ugere kucyo wifuza wifuza iki ugomba kugera n'icyo wifuza mwifuza iki mwifuza kuba abantu b'Imana gusa uzicara ukara ugasenga ukavuga ngo Mana yanjye mu gitondo umpe iki ngiki akenshi Imana iranabiguha ariko ibiguha wabikoreye ntabwo buri gitondo yaguha icyo ushaka Imana ntabwo uri kubikora Imana agenze ntabwo uri kubikora Imana ikubonamo icyo ushaka ukorera ikakiguha kandi ntirobanura igihe buri wese ariko igihe wese werekanye ko agishaka ndetse werekanye ko afite n'impamvu ndetse werekanye ko yagikoreye uvuye kuri ibyo rero no kuri leta ntimuzaba abantu bategereza ko hari ibintu leta igomba kubagezaho leta ifite inshingano ariko leta ninde se ko ari imwe igihe mutayifashije mutayishyigikiye mutakoranye nayo nta byizagira bigezaho ibyo bifuza ubwo bumenye rero nubwo burezi imirerere yanyu yaba iyo mu ishuri cyangwa yo hanze y'ishuri niyo ituma gukorera ubushake bigira akamaro naho ubundi ntacyo byamara ukagira ubuzima bwiza mukirinda ibitari ngombwa niba ari n'indwara mukazirinda mwahoze muvuga hano hara wavuze ibyo mwagiye mufashamo cyangwa mufashamo n'ubu by'imirire y'abana bakiri bato baba batabibonye cyangwa batabibona bikabageraho ingaruka bakagwingira kandi hari ibifite ingaruka z'imyaka yose z'igihe cyose umuntu azamara ariko biba kandi muri twe hari iby'abantu bakoresha kugira ngo bataba gutyo hari iby'ababyeyi babo bakoresha kugira ngo bagaburire abana abana bareke kugwingira birashoboka ni ibintu biraho hafi yacu ahubwo nitubitekereza cyangwa ntitunabizi bikwiriye kuba bimenyekana iyi myaka yanyu rero murimo mwebwe ni imyaka y'amahirwe menshi ni imyaka nabwo iyo utayikozemo ibyo wagombaga gukora ibyo utakaza ushobora kubitakaza imyaka yindi yose iri imbere yawe nubu rero ntabwo arejo ubu ngubu mwebwe kugira ngo mumenye agaciro kanyu agaciro mushobora kwigezaho agaciro mushobora kugeraho mukoranye n'abandi ndetse agaciro mushobora guha igihugu cyose ari mwe kireba ari mwe gishingiyeho kandi buri wese muri mwe buri wese muri mwe buri wese nabari abatigirira icyizere buri hari iki kurimo wakora watanga kugira ngo ugire amahirwe y'ibyo ukeneye buri wese buri wese bari mu hano no hanze utari hano bityo rero ubugeni icyo naje hano si no kubibabwira ngo hari ibintu bishya navumbuye mbabwira ndababwira ibyo mukwiriye kuba muzi namwe ndababwira nkubaruta nanjye nabaye muto nka twabinyuzemo rero ubwo ndababwira ibyo twanyuzemo kubategura ngo namwe mushobora kandi mufite ubushobozi mwese mwese kubinyuramo neza uko mubyifuza nimukorera ubushake mugakora n'ubushake ugashaka kumenya washaka kugira intego wigezaho ariko unayitekereza kuyigeza ku gihugu birashoboka rwose ibyo nabigusezeranya kandi twarabibonye namwe mwarabibonye sibyo nibyo mwasinziriye ngira ngo cyangwa reka ndeke ari ahantu ho kubasinziriza ariko dufite n'ikindi kiganiro bambwiye ko hari ikindi kiganiro dukomeza wenda bariho tugikomereza si ibyo ibindi ibyo ntavuze tubikomeze mu kindi kiganiro bambwiye tugiye kugirana bambwiye ngo ninza hano simpave batampaye andi mabwiriza
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika bw'impanuro muduhaye nk'urubyiruko rw'abakorera bushake tubijeje ko tugiye gushyira mu bikorwa turi intore zizi gutumika nk'uko mubitwemereye rero tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ibitekerezo n'ibibazo by'urubyiruko baravuga mu kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza reka nkoreshe uyu mwanya nanjye mubyaze umusaruro nkubaze ibibazo bibiri
ngerageze
yego yego murakoze cyane ikibazo cya mbere nifuza kukubaza nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukora ibikorwa bitandukanye ariko se mu iterambere ry'igihugu turebye aho igihugu kigana ni hehe mwifuza ko twashyira imbaraga nyinshi cyane nk'urubyiruko
aho mwashyira imbaraga cyane cyane aho bihera ku musingi wabyo ni mwebwe ubwanyu kwiyubaka burumwe kwiyubaka mukomeza kugira ubushake ubushake gusa ntibuhagije ushobora kugira ubushake ariko udashoboye kugira ibyo ukora ndashaka rero ngo wiyubake n'igihe wageze ubushake bwo kugira icyo ukora ushobore kugikora sibyo abenshi muri hano bagomba kuba bari mu mashuri cyangwa barayarangije cyangwa bafite ibindi bakora ariko kwiyubaka no kumenya nk'uko nabivuze kare ntabwo ari yo mu mashuri gusa n'ubuzima ubwabwo ubayemo buguha inyigisho niba uva mu muryango wenda utameze neza ukennye mu cyaro kure iyo ngiyo ibyo bifite uko bigukoraho ndetse bigatuma ukwiriye gutekereza utavuga utari kuki ari igihe kuki ari twe kuki ari igihe n'umuryango wanjye cyangwa n'abaturanyi tumeze gutya twakora iki iyo mibereho rero ituma utekereza ituma ubaza ituma wibaza ituma ushakisha cyatuma uva muri iyo mibereho wumva ikubangamiye wumva atari myiza cyangwa ibangamiye abandi ibyo rero bishoboka ari uko ukora uburyo bwo kwiyubaka igihe cyose intambwe ya kabiri nabivuze nabyo nta muntu umwe uba kamara ni ukuvuga ngo rero wowe nanjye n'undi buri wese iyo yibaza ibyo yo kwiyubaka yo gukemura ikibazo kitureba iyo dushyize imbaraga zacu hamwe tugakorana twubaka byinshi twubaka ubumwe twubaka n'ubushobozi duheraho rero
murakoze cyane ikindi kibazo cya kabiri mfite mwageze mu myaka nk'iyacu mu burubyiruko turifuza mudusangize mu gihe cyanyu igihe mwari urubyiruko umuco wo gukorera bushake wari ufite ishusho imeze ite tubonereho no kugereranya n'iki gihe urakoze cyane
icyo kirakomeye icyo kibazo kirakomeye nabaye muto nkawe ariko nkamwe bivuze igihe nabaga mfite imyaka icumi kampere kuri cumi n'itanu hari n'abandi wenda baba bafite cumi n'itanu hano cyangwa bataje hano muri icyo gihe mu by'ukuri nabaga mfite cumi n'umunani ntabwo yabaga cumi n'itanu icyo nshaka kuvuga ni uko ibye n'abandi ibyo twanyuzemo byaduhaga nta guteta nta mwanya n'abandi ndabizi ko nta guteta nta n'impamvu yo guteta kudateta rero byatumaga utekereza utari ko kuki cyangwa ejo hazaba hameze hate kuki ari igihe bibaho gutya ese umuntu yabivamo gute ntibigarukire aho ukishakamo uruhare rwawe wundi nyine uri umwana ibintu byose birakurenze nibyo n'abakuru birabarenga nkanzwe ariko ntibikubuza gushakisha uruhare rwawe cyangwa impamvu cyangwa kwibaza icyakorwa niko rero mu rubyiruko rwacu nicyo nabasaba urubyiruko kuba urubyiruko imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfusha ubusa ntimuzayipfusha ubusa ntimuzatete cyane muteta ni byiza bigushobokeye wateta ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo ukagira igihe cyo guteta ukagira igihe cyo kuvuga ngo ariko kanitonda ubu ejo sinzi uko byamera cyangwa nitegure guhangana n'ibizaza ejo nicyo niyo somo numva navana no mu kibazo wabajije nuko nagisubiza niyo wakura uri mu buzima bwiza ubuzima bwiza ni ubuhe ariko bwiza ni ntabwo ari tombora n'uwatomboye bimwe bagura amatike ya tombora ukabona amafaranga menshi udakuze mu mutwe araguhitana ukiyafite cyangwa agira atya akarigita akabura sibyo iteka umuntu uko yiyubaka ni ngombwa no guteta rero biri hagati aho natomboye mfite ibintu hafi byose nagira isaha yo guteta nagira n'isaha yo kurinda ibyo natomboye kugira ngo bikomeze bingoboke igihe mbishakiye ariko noneho bibe no kugoboka n'abandi
urakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mubitwemereye twaha amahirwe urubyiruko ruteraniye muri iki cyumba nabo bakagira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo batanga nk'urubyiruko murakoze cyane nk'urubyiruko rero turaza gufata ibitekerezo bitatu turafata mu mpande zitandukanye muri iki cyumba ufite igitekerezo aramanika akaboko tubonereho no gusaba abari muri protokole kwegera urubyiruko bakaza kubegereza indangururamajwi rubyiruko bagenzi banjye mbibutse ko mu rwego rwo gukoresha igihe neza turasabwa guhaguruka ukivuga n'aho waturutse ukarasa ku ntego kugira ngo na mugenzi wawe aze kubona umwanya urakoze cyane abafite ibitekerezo abantu bafite indangururamajwi badufashe begere urubyiruko
ariko niba nta nabyo nta kibazo
murakoze cyane nyakubahwa perezida perezida wacu dukunda perezida wacu bwite
ari he
ari hariya muri 108
yego komeza
amazina yanjye nitwa Kitegetse Veniste nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali nyakubahwa perezida wacu twagira tukumenyeshe ko uyu munsi umukorerabushake wese yishimye kuko yahuye na role model we uyu munsi nyakubahwa perezida wa repubulika abantu benshi bibazaga imbaraga zidupushinga zigatuma dukora ibikorwa by'ubukorerabushake mu byo dukora umunsi ku wundi hari muri covid abantu baba bari abana nicyo kibamara ubwoba ubwoba cyabutumaze ni uko uri umutoza w'ikirenga ibyo dukora byose niho tubireberaho nyakubahwa perezida nyakubahwa perezida urubyiruko rw'u rwanda abakorerabushake b'u rwanda ntawabahiga ku isi hose impamvu ntawabahiga ku isi hose ni uko dufite ibanga tugendana aho tugiye hose iryo banga nta rindi ni umutoza w'ikirenga tubarusha
urakoze cyane
nari mfite icyifuzo nk'uko wadutoje nyakubahwa perezida wadutoje kutagira ibibazo nanjye nifuje gutanga igitekerezo gifasha kubaka igihugu cyacu no gukomeza gukomeza umuco w'ubukora bushake mu rubyiruko rw'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abajene urubyiruko abakora bushake hari abarangiza kwiga. Bamara kurangiza kwiga hari icyo bitimenyereza mwuga professional internship cyangwa se internship isanzwe. Turifuza ko iki gitekerezo ngiye gutanga mutoza w'ikirenga nuramuka ugihaye umugisha. Ndabizi neza ko mu gihugu hose cyata kiba applicable.
Ntabwo nzabiha umugisha gusa nzabikurikirana menye ko
urakoze cyane.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
nzabisaba abagomba kubigeramo uruhare bashobora kubigeramo uruhare, hanyuma turebe ko abantu ba muri mu ishoramari ritandukanye riri mu Rwanda abantu baha amahirwe urubyiruko rukajyamo.
Icyo gitekerezo turifuza yuko byibuze ikigo cyigenga cyangwa ikigo cya Leta, inzego zose za Leta byibuze bakwiha intego yuko bajya bahimenyereza mwuga abakorera bushake mu gihe barangiza amasomo.
Nibyo rwose twemeranije.
Soza.
Urakoze cyane.
Soza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abakora bushake twese twahisemo kuba team PK. Uturi imbere tukuri inyuma.
Urakoze cyane. Reka twaje. Arakoze cyane mugenzi wacu, reka twakire n'ikindi gitekerezo. Reka dufate hariya. Yego, uragerageza urase ku ntego.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutewe ishema n'isheja no kuba turi kumwe nawe kwizihiza imyaka 10 tubaye abakorera na bushake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Uwase Yvette, nkaba ndi umukorera na bushake mu karere ka Gasabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abakorera na bushake muri rusange twagiye dukorwa ibikorwa byinshi bitandukanye muri iyi myaka itambutse, kandi dufite n'ibindi bikorwa byinshi muri iyi myaka yindi iri imbere kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu w'ubukorana bushake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri ibi bikorwa byacu dukora by'ubukorana bushake ku munsi tugiye dufite imbogamizi. Hari imbogamizi dufite y'ababyeyi bamwe na bamwe batarumva umuco w'ubukorana bushake, tukaba tubasaba kugira ngo mudufashe gukora ubukangurambaga b'ababyeyi bifuza babona yuko gukora ubukorana bushake ari uguta umwanya, kuko tudahembwa, kuko tutabona amafaranga bifuza, ariko ugasanga ko babibona nabi. Turabasaba ko mwadufasha kugira ngo ubukangurambaga bugere ku babyeyi aho hirya mu kagari tujyanemo.
Nubu aha ngaha aho tuvugira bagomba kuba badukurikira baratwumva. Ubwo bakumvise rwose.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimiye kandi twifuje yuko ababyeyi nidufatanya n'abakora na bushake twese tuzakora kuri gahunda ya tujyanemo ku mukorakana bushake.
Murakoze cyane.
Twakwakira no muri kiriya gihande ufite mikro yadufasha akajya.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Umugwaneza Diane, ni umukora wa bushake mu ntara y'Iburasirazuba. Tunejejwe n'agaciro muduha. Ubusanzwe youth volunteers dukora ibikorwa by'imirimo y'amaboko, ubukangurambaga ndetse na crime prevention. Twabasabaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko ubukorera bushake ibikorwa dukora byakwaguka bikaba profession volunteerism. Ni ukuvuga abantu bakajya bakora ibikorwa by'ubukorera bushake bitewe n'ubumenyi bafite. Urugero, abaganga bagakora ibyo bikorwa by'ukora bushake bitewe n'ubumenyi bafite, ba agronome bagafasha abaturage bitewe n'ubumenyi bafite, engineers n'abandi bose.
Nibyo rwose.
Murakoze nyakubahwa Perezida.
Nibyo. Ni nayo mpamvu navugaga ko n'abakorera bushake n'abandi bataragera kuri urwo rwego bakwiye kuba biyubaka kugera kuri urwo rwego. Ibyo nibyo.
Murakoze cyane, mutwemere twakwakira ibindi bibazo. Murakoze cyane. Habaye hari undi ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo? Rubyiruko mugerageze mugerageze dukorere kuri discipline ntabwo twese twavugira rimwe kandi uri buvuge mwumve ko atuvugiye twese reka dufate undi muntu hano hasi ego ahangaha
murakoze nyakubahwa president wa republika amazina yanjye nitwa Ntawuruhunga Abdul nkaba ndumukorera bushake waturutse mu karere ka Ngororero nyakubahwa president wa republika natwe turishimira uyu mwanya muduhaye nk'akarere ka Ngororero ndifuza kubasangiza natwe bimwe mu bikorwa dukora ntabwo bigarukira Kigali gusabwa no mu turere tw'icyaro abavolontari turiyo umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twagize ikibazo cy'ibiza by'imvura yaguye ari nyinshi idutwara ubuzima bw'abantu idusenyera n'inzu ariko nk'uko mwabivuze ko tudakwiriye kugira ubwoba mu gukora igikwiye twarahagurutse dufasha inzego z'ibanze dukorana dufasha abaturage aho twubakiye imiryango ine inzu zo kubamo yamarira bari bafite ibyabo byagiye uyu munsi barishima ko twabafashije kubona aho gutura ngira ngo murakoze cyane si ibyo gusabwa tunafasha mu gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo dukangure abaturage bature ahantu heza bave mu manegeka ibyo ni ibikorwa dukora kandi twishimira uyu munsi icya kabiri akarere kacu gafite ikibazo cy'igwingira mwana gikomojeho natwe twaravuze ngo tugomba gutanga umusanzu wacu kugira ngo dufashe bano barumuna bacu kugabanya igwingira nyakubahwa president wa republika twubatse imirima y'igikoni urubyiruko rw'abakorera bushake mu karere ka Ngororo ndetse n'ahandi mu gihugu dufite amaboko twubatse imirima y'imboga kugira ngo aba bana babone imboga kandi turabizeza ko tuzabikomeza mu mibare umwaka ushize byagaragaje ko igwingira mu karere ka Ngororo twari kuri 55 uyu munsi turi kuri 27 murumva ko uruhare rwacu nyakubahwa president wa republika rugaragara kandi turabizeza ko tuzabikomeza kugeza tugize abana badafite igwingira
murakoze neza cyane
twafata no mu ruhande umuntu umwe umuntu ufite indangururamajwi yakwegera urubyiruko Murakoze Perezida wa Repubulika amazina yanjye ni Uwanyirigira Delphine nkaba ndumukorera bushake mu karere ka Kicukiro ndahera ku kiganiro cyiza muduhaye nubwo mwatubwiye ngo ntidutete uyu munsi turabashimira ko mwadutetesheje nk'urubyiruko rw'abakorera bushake twifuje kenshi guhura namwe uyu munsi ni umunsi w'amateka ni umunsi w'ibyishimo kuri twe turabashimiye mfashe uyu mwanya ngo nongere mbashimire by'umwihariko hari ikibazo nagize mu myaka yashize ariko sinavanga mu myaka yashize kuko abayobozi babanjirije ubuyobozi bwanyu perezida wa repubulika aho bayoboye igihugu nayo bakigeza mu macakubiri ubu kuba mpagaze hano aho mpagaze kugera aho muri nyakubahwa perezida wa repubulika ntekereza ko nta metero 20 zirimo ariko ababyeyi banjye bakuze ari abaturanyi b'u Rwanda aho ubuyobozi bubi bwavuga ko abantu baturuka ahahoze ari Cyangugu muri Rusizi na Nyamasheke ari abaturanyi b'u Rwanda uyu munsi muri iki cyumba tukirimo turi benshi kuko hari abavuye Rusizi na Nyamasheke turabigushimira perezida wa repubulika ni amateka yacu kuko twibajije n'impamvu habaye jenoside kandi batari abanyarwanda bari abaturanyi b'u Rwanda ari inshuti z'u Rwanda none uyu munsi turi hano tukureba twishimye ni ukuri njye ni ugushima tuzasigasira ibyo mwagezeho ntago urubyiruko ruraha n'urundi rugenzi rwacu rutaraha tuzigera tugambanira igihugu dufitanye igihango gikomeye rwose turabashimiye kandi dufitanye igihango gikomeye dusonge mbere kuri gahunda turi kumwe
urakoze
urakoze urakoze cyane
urakoze cyane reka twegere na hari haruguru hejuru ufite indangurura amajwi hari hirya yakwegera urubyiruko tugerageze kurasa ku ntego
murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika amazina nitwa Nshimiyimana Méthode nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Gakenke umurenge wa Rusasa mbere na mbere nejejwe no kuba nageze muri iki cyumba nk'umukorerabushake nkababona ibyo ndabibashimiye twakoze ibikorwa byinshi si ngombwa ko tubisubiramo birivugira ariko dufite icyifuzo nk'abakorerabushake kuba twakubonye ni umugisha turagira ngo tukubaze tukugezeho icyifuzo uduhe n'ubufasha n'inyunganizi tujya dusoza nk'amashuri yisumbuye bamwe tukagana muri tekinike tukiga imyuga ariko turacyafite imbogamizi twumva mwadushyiraho ishuri ry'umwihariko nk'abakorerabushake ry'amategeko y'umuhanda tukabona permis definitif
abakorera
kuba perezida wa Repubulika
abakorera bushake ni benshi mu bandi ibyo dukorera benshi n'abakorera bushake bagenderamo niwo muhanda gusa hari bya bindi navuze byo kugira ngo tumenyane tumenye abantu ho kuzagira utakare usigara inyuma cyangwa agatakaza amahirwe yarakwiye kubona nuko bazamukiremo
murakoze cyane
barakoze cyane nyakuba perezida wa Repubulika murakoze cyane kubwo umwanya muduhaye
dufate abandi nka babiri batatu
murakoze cyane ubwo turahindura tugere muri ruriya ruhande mugerageze mureke twumvikane reka dusaranganye amahirwe ntabwo twese twavugira rimwe umwanya duhawe reka tuwukoreshe neza reka dufatire hariya hirya abafite indangururamajwi badufasha abafite indangururamajwi uri hafi y'umujene yadufasha tugerageze dukoresha igihe neza turase ku ntego
murakoze nyakuba perezida wa Repubulika nitwa Gisa Steven ndi umukorerabushake mu karere ka Musanze nkaba ndi umunyeshuri muri Ines Ruhengeri mbere na mbere ndabanza kubashimira ku mwanya nk'uyu mwaduhaye duteye ishema namwe mfite ikibazo ariko mfite n'icyifuzo ubwo mwaduhaga ijambo risoza umwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024 mwagarutse ku kintu gikomeye muratubwira ngo mwiteze kuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena ahazaza h'igihugu cyacu nyakubaha perezida wa Repubulika nagizemo ikibazo ndavuga ningira amahirwe yo guhura namwe nzababaza se iyo murebye urubyiruko si twe wenda turi aha twabakorera bushake dufite urubyiruko kugeze kuri 65% by'abagize iki gihugu iyo murebye mubona koko ubwo bushobozi tubufite cyangwa se nk'uko mwabigarutseho icyo mwifuza twashyiramo imbaraga cyane ni ukubanza twe ubwacu twiteza imbere nibyo koko icyo kintu ariko
wowe si ureba usanga bimeze bite
Jewe iyo ndebye mwishusho yanje kuko ndacyari mutoya wenda nshobora kuba nabasha kureba kure cyane ariko iyo ndebye mbona haracyari ikibazo
ikizere mu bwo kibonye kirahari ikibazo cyo kirahari nyine turacyashaka kwiyubaka
muri ya GDP y'umuturage kugeza muri 2050 nkuko twabisomye mu cyerekezo 2050 bitugaragariza ko umuturage azaba ageze nibura ku madolari 12,000 anarenga rero nibaza muri kwa kwigira kwacu mwabidusabye nkuko mumaze kubitugezaho mu kanya akomeza kugira ikibazo nkibaza se ni iki twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo hahantu ahazaza twifuza kugeraho kandi heza tuzaraga abazadukomokaho abuzukuru ndetse n'abazakomoka ku buzukuru bacu
ariko ibyo uvuga nibyo baza ni bihoraho buri munsi n'ubu ntabwo urasobanukirwa neza icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo igihugu gitere imbere wiga iki aho wiga
niga civil engineering
umuntu wa civil engineering ntabwo aba yoroshye wari ukwiye kuba ubyumva
ikindi
abantu bose nibamara ku bya bindi byose twavuze buri muntu wese niyumva ari mu nzira yo kwiyubaka ari ibyo byo mashuri ari muco ari mikorere ari hanyuma bikajya hanze rero bikajya mu miryango muri buri muntu wese ahari kugira ngo akorere kubyaza umusaruro icyo afite yaba ubutaka yaba ubumenyi ibyo ari byo byose kubikoresha kubibyaza umusaruro yaba mu nganda yaba ku uwize akaba umuganga akavura abanyarwanda kugira ngo bo guheranwa n'indwara umuhinzi n'umworozi igihe cyabo bakakimara babyaza umusaruro icyo bafite ndetse bimwe bigacuruzwa hano mu Rwanda ibindi bikajya hanze amasoko yo hanze akeneye ibintu byinshi kuki tutabyaza umusaruro ibyo dufite kugira ngo bijye ku masoko yo hanze ibyo byose uriya mubare wavuze urubyiruko rugera ndetse rurenga 70% ariko nakubwiye ngo urubyiruko kuba urubyiruko gusa ntibihagije rugomba kuba ari urubyiruko rufite icyo rwimariye cyangwa se runamarira n'abandi sibyo ubwo nuba nurangiza amasomo yawe civil engineer urumva uzajya ku isoko ry'umurimo hanze ukore wunguke n'abo wakoreye wunguke ibyo rero uko twabibara tubishyize hamwe umuvuduko wabyo niwo uduha gusubiza cya kibazo wabazaga sibyo
mfite n'icyifuzo
gira vuba injiniyazi baratebuka ubundi
papa wacu hari icyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndi umwana tuvuga ariko umubyeyi wacu his excellency binakora
gera ku ijambo gera ku ngingo
nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose munyemereye
urashaka kureba uko wazaba president kugutumira nzagutumira uzunsure ariko ntabwo bizakugira perezida hari ibintu uzagomba gukora ngira ngo giye bahari nabaye na perezida ku mahirwe ntabwo ari ibindi ubwo ariko nukora neza nka injiniya uka abaturage bakagira icyo bakubonamo bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe ariko ibyo nabyumvise nzashaka uko ngutumira uzunsure cyangwa nzabatumire mwese ariko kubera ko ntabona aho dukwirwa twese ko tungana dutya nzagenda ntumira bake bake kugeza igihe
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mwari mwatwemereye gufata ibindi bitekerezo bibiri hasigaye umuntu umwe twafata hariya hirya
fata umwe hano fata n'undi hariya
murakoze cyane tujye ok umuntu ufite indangururamajwi nadufashe yegereye umuntu amuhereze urase ku ntego ukoresha igihe neza
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika amazina yanjye nitwa Iradukunda Didier ndi umukorerabushake wo mu karere ka Gasabo maze umwaka umwe ndangije kwiga twashoje urugerero nize HEC history economy na geography turabashimira cyane kuba mwaratwubakiye amashuri ya 12 years ngiye niho nashoreje nari mfite icyifuzo cyangwa se ubusabe ngiye ndumva umwuga wanjye w'ubukorerabushake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda ariko narabisabye ubwa mbere biranga ndataha impapuro nziriraho
byanze kubera iki
sinzi ikintu banyangiye
vugisha ukuri nanone wabivuge nanone wabishyize hanze vugisha ukuri agomba kuba hari impamvu kandi urayizi nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira
baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima
nabyo ntabwo ari byo
turataha
bagomba kuba barakubwiye ikindi
nta kindi
bigahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga
excellence nta kindi kintu bigize bambwira naratashye
mu buzima bwawe meze neza
meze neza nta kibazo kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu ndi muri department y'umutekano
ndashaka kuza nta muntu wo mu ngabo uri hano ko ndeba mureshya se cyangwa unamusumba mumbarize umenye uwo ari we kandi umenye aho byabereye ndashaka kumenya uko byagenze mu by'ukuri mfata details ariko kubashaka kujya kuba bakwinjira mu ngabo igipolisi izindi nzego z'umutekano ibyo ubundi buri wese wujuje ibyangombwa ko hari ibyangombwa bisabwa ntuzibwire gusa ko ari ukugenda ugafungura umuryango ukinjira oya hari ibisabwa uwujuje ibyangombwa kandi biramenyekana bishyirwa hanze hari igihe cyabyo iyo bigeze ntawe uhejwe n'umwe uwo badashyiramo n'utari umunyarwanda gusa naho ubundi biremewe ibyo rero nagira ngo ndetse muzajye munabitinyukaga koko mujye muri izo nzego gukorera ubushake ariko noneho ubwo bushake bufite icyo buha wagiye muri ako kazi undi
umwe hano umuntu ufite indangururamajwi yadufasha agahereza ahangaha imbere reka twege
mureke twumvikane Mbere na mbere nshimiye Imana kandi ndanabashimiye ko mfashe microphone. Nje hano inshuro nyinshi nifuza kubagezaho icyifuzo cyanjye, microphone zikancaho ariko ndishimye cyane kwingezeho. Nitwa Mukandatira Julienne, ndi umukorerabushake wo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro. Youth Volunteers yangiriye akamaro mu gihe cya COVID-19 bantoranyije nk'umukorerabushake witwaye neza wahize abandi, bangira data manager w'ikigo nderabuzima cyacu. Nashyiraga bakingiwe muri system.
Umeze utyo bakakunyuzaho microphone. Ntabwo ari byo.
Murakoze nyakubahwa Perezida.
Uguhaye umwanya winegure noneho.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kungira data manager, kuri uyu mwanya ndumva noneho inzozi zanjye zibaye impamo.
Biracyaza.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiyemo mpemberwa AD kandi hari n'abafite A0 ariko kubw'ubwitange ninjye bahisemo. Nanjye mpita mfata umwanzuro w'uko amafaranga ngiye guhembwa ngiye kujya kwiga kaminuza, kuko abahemberwaga revo yo hejuru yanjye bahembaga menshi ngira ishyaka. Nagiye kwiga muri kaminuza ya UTAB Ibyumba, nditanga nkajya niga weekend nkakora n'akazi. Ndangiza icyiciro cya mbere cya kaminuza tukiri mu gihe cya COVID, bampa tuhumu ya A1 ndanayihemberwa igihe cy'amezi atatu. Ariko najya kwaka diplome original bakambwira ko heke yahagaritse gutanga izo diplome. COVID ihita irangira. Mu by'ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo diplome iyo ngize amarembo ansaba icyiciro cya mbere cya kaminuza kandi ndayabona menshi mbura diplome, kandi bampaye tuhu.
Wayikoze hehe?
Muri UTAB, kaminuza ya Byumba.
Ya hehe?
Ya Byumba, UTAB.
Okay.
Diplome narayibuze, nasabaga byibuza ko kubera ko nta kibananira.
Minisitiri w'uburezi. Kiriya kibazo ufashe kugikurikirana.
Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ninyibona mfite intego yo kuziga kugeza ku cyiciro cyo hejuru.
Minisitiri wamubonye aho ari, musange hari.
Namubonye. Murakoze cyane.
Birasa nkaho tutashobora gufata hariya mbonye umwe turangije.
Reka dufate umuntu uri hano.
Aya na uriya
uyu nguyu wicaye hano.
Uyu nguyu kuri ruhande. Ngaho nawe gira vuba niba uzi kwihuta.
Murakoze.
Hanyuma umuhe mikoro.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nsanzimana Didier. Ndi umukoranabushake mu karere ka Musanze, niga muri IPRC Musanze. Twe nk'urubyiruko rw'abakoranabushake twiga by'umwihariko ibijyanye na tekinike, tujya tugira ibintu bita amaproje, imishinga runaka, tugakora umushinga ari nk'imashini runaka ushaka gukora izakemura ikintu bitewe na sosiyete ubarizwamo. Ariko turacyafite ikibazo cy'uko usanga hari nk'umushinga ufite, ugasanga hari kuzamo icyo bita ubwenge karemano, artificial intelligence. Wa mushinga wawe bikazarangira ugupfiriye ubusa nta kintu kumariye. Nk'ubu nanjye hari umushinga nari mfite w'uburyo twabyaza umusaruro ku mipaka yacu mu myambukire, tukajya dukoresha imashini, iyo mashini ikajya ikarikira imisoro, ibintu byose igahita ibikorera rimwe.
Ikibazo cya artificial intelligence ni iki? Ni uko bitaragera ku bantu benshi nyirango, ariko
imishinga tugira duhura n'icyo kibazo cyo gukoresha artificial intelligence tukabara badufasha.
Ariko icyo ntabwo gikwiye kuba ikibazo, gikwiye kuba opportunity, ahubwo gikwiye gukemuka.
Yego.
Minisitiri ushinzwe za IPRC ninde? Niba hari.
Urakoze. murakoze nyakuba president
eh cyo kibazo ntabwo gikuye ku bikibazo ubundi abantu ibijyanye na artificial intelligence abantu bariho barabyiga barabyihutisha mu buryo bw'ishoramari kugira ngo bigere henshi bigere kuri benshi
murakoze amazina nitwa Patrick Nshimimana nanjye naturutse muri PLS Musanze tuzi neza ko aho Rwanda rwavuye aho mwarukuye nyakubaha narubahoye mu ngoyi twavuga ko
gira vuba ihute ihute
ikibazo nari mfite cyangwa cyifuzo tuzi ko urugamba rw'amasasu rwarangirwe kubohora Rwanda ariko
ubaho rurangira
rwo kubohorwa
yaragabanutse
okay natwe nk'urubyiruko rw'abakorera bushake dukoresha imbuga nkoranyambaga twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi mu mahugurwa hari abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiye mu buryo bwo kubaka u Rwanda twifuzaga ko
rero guhangana nabo
twifuzaga ko twakigishwa
rugamba rw'amagambo rwabananira rute koko
nago rwatunanira ariko benshi ntago bazi neza ko uburyo bagomba gusubizamo
babuzwa n'ikizi
ntago babizi neza ntago tuzi ikibazo kirimo dukeneye amahugurwa y'ukuntu twasubiza abantu abenshi bafite ikibazo cya interinete abandi bakagira ibibazo bitandukanye by'ibikoresho by'abakoresha kuri interinete
ikibazo gikwiriye kuba gihari ibibazo n'iby'abatagana urwo rugamba ngo barurwane
twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi kugira ngo tubashe kurwana
urugamba
abadafite ibikoresho bafite ubushake bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga bavuga neza igihugu
aya udashimije inyuma kandi
murakoze nyakubahwa
ubu no kuvuga dutange amatelefoni dutange internet aya ibyo ntabwo twahe twabirenze twavuze iby'abantu gukora bagakoresha ubushobozi bafite imbaraga bakigeza kuri byinshi noneho bikavamo ibyo nyibyo
murakoze cyane nyakubahwa president wa republika
ntabwo twamara umunsi wose hano yabyashobokaga ntabwo niyo twafata andi masaha atatu ntabwo buri wese yabona umwanya
yego nyakubahwa president
tubigenze dute rero
twasoza ibibazo ni byinshi president
ibibazo cyangwa ibitekerezo ni byinshi muri benshi navuga ko tubakunda gusa murakoze cyane
nyakubahwa president wa republika mukiri hano twabashimira nk'urubyiruko kubw'umwanya mwaduhaye n'iby'agaciro turishimye cyane tubashimiye urukundo mukunda urubyiruko
ariko ikindi muri iyi minsi iza turaza kujya duhura kenshi
murakoze cyane
ndetse duhurira ndetse duhurira mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye mujye mushaka umwanya aho ngaho twahuriye ibibazo byasigaye cyangwa ibitekerezo bizatangirwa aho ngaho cyangwa bizabarizwaho abandi abumva rwose baremerewe cyane mujye mutega n'imodoka ku muhanda okay
murakoze cyane nyakubahwa president wa republika